Ava huliriza ba UCRG okuva musi yonna mbalamusiza wano mu kibuga Munich eranga mbandiza program yaffe evening special. Bbaale tedde Yoweri Museveni olwaleero agenda kubitugamba. Ariko orchestra namba yimuwerekedde ku wano mu studio. Happy New Year, mukuliko mwaka